Onesitina, asinavalo, like uvalo alukho. Isimaqabani, hashtag dololo uvalo. Asinavalo malavlava, asinavalo.
Angazi ukuthi why ngishutha le video but hey ngivuke ekseni ngimuhle man. Hey, ngizizwe ngibusa elifini. Yo, ngivuke nginomrivithi, nginalento le.
Ah, ngisafuna ukudlula lapha enkantolo. Ngentshele uJudge Masipa ukuthi yazini ngintwayela Masipa.
Hey everybody, hoping you're right and you're ready and you're relevant. Guys, I want to wish every single woman a happy Women's Day. And a special dedication to all, not to all actually, to two of my ex-boyfriends. Happy Women's Day, ladies. We can have a young lunch nyana, you know, just to talk about ukuthi benenzani. Just nje nginibuza benenzani because mina sizidlalela team eyodwa mina la. Benenza mina islima actually. Hey ngani mamba? Hey nginibhacile la ifini. Hey nginibhacilo. Happy Women's Day everybody. Everybody. Yes. Ha 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 ha!